Thank you. Amen. Anom nu na choice na nyanwam. Hey. Bikun. Amam ko garden unu. Tupu unu bia bia ba. Mo na chom ko unu ncha ni ne. Na achi azu na bu unu. Mo unu ejibu unu ogu. Iba ga agwo unu ife na ayi unu. No wen ife na ya ga emeru unu.
Kwana. Kwana yin kwana da gi wan beta na oge le ko to konai. And then you know about Tago Quano Picono.
Ne, Adam Wine can I go on who war? Oh, good chabe, oh, good chazier, or Bunzier, no so calaca. Malakata, or can I go on who away hoggame, or not talk over and to the bone?
Danger, guy, me.
No one.
Hey, Father Oquanuma.
Nagina, the Roma.
Father Oquanuma.
Now, one in the city. Biano kunu jebu unu ogu. No one ihe o ga emeru unu biko unu, biko unu. Yeah.
Nna bana kwala. Eh? E bi gbe bi bi biaba ibi na ogu na nkete. E ba bu unu ogu.
Papa isi. Ndi o na apuala. Oro ngi wa sefa na mbob na nna ta fa bia, na ma buligo nurse, na mma enye fa ogu. Triti efa. Ah ah. Papa ke won ki esi gwa ho di fa. Eh?
Ine yi na fa ndi nurse. Il va, il a fait nos, il m'en est brûlant nos, il n'a, il n'est tué tifa, il n'a monta.
Papa y a qui ne cou, chéri y a qui ne cou, papa, abou ben nos, à comme n'agon nos in school, abou ben nos, ah, il m'en a mal à, aja m'a écrit hata, even nezo un mois y a non, jure ban ouana chog, qu'est-ce qu'il faut papa chéri la putam, me boit pas m'nati à quoi school, ama mou di hebi ha.
Yeah.
Papa, oh, if he had been a group, Papa, I'm not sure about school. After literally, I'm not sure about school. Can't be fat, Madame, I'm going to go to Bruno's. I can not go to Papa and not school. I'll be a nurse. Get him off.
Oh,
say, hi.
You never have a nurse. Come on, it's a Malayan family. Eh?
Manizi uku kana ngo kwa kinga. Oni maro, obu na itinyere obi, a itinye n'ime nursing exam anya. Obu na itinyele na jump. Ayaka a pass kwa. Ai gari na maha tu mugwa.
Ezi uku niko nke ndi campus.
Asoge.
Ewo, cheta na rubi ya chefre chefu.
Ni kuru ezi uku. Mana kam jugudu. Kedi ekpa ibe n'ụlọ akwụkwọ.
Nekwa ihe ọ na-ajụ. Amakwa maka unu. Amakwa efu maka mụwa. Na ada anyị niile ma ọfụma ọfụma bụ mmadụ tata. N'ọdụ obodo oyibo. Biri n'obodo oyibo. Na-efegharị. Bụ maka na ọ bụ nọọsụ. So ọkwa ịhụrụ nọọsịn skuul a. Ama agụ ya fụ isi ye. Maka mama abụghọ nọọsụ ehe. Ihe dị bụ ofu eme biko. Ah, abụrịrị nọọsụ.
Ifunanya. Okwu ga-amaka. Bụrụkwa eziokwu. Maka no ya mamere anya ato jibia ego no se na na enwuko olile anya na ega alu di nke si America we buri ukwu di ki ibe ya nchori ikwu ama mmo o kamio go oge ko buru ayo hapu ifu na anya ko gbada anya ebe sobe nna no maka no onya awu onye ga kpo ya ga America
ah bia china sa gini butekwara na okwu nka. I never na akọ akụkọ ule utashile ule nursing n'utashile ule jam gị bụte kwokwu ka ị na-eme di gị gịnị wee
biko ịcharụcharụcharụ ịma ya ma onwe ihe m na ebe echesi nso eziokwu wakananu n'ime nnap ka onye abụ ma chief bridesmaid
ọmụnụ a na-ajụ ajụ
achọ m esemokwu achọ m esemokwu unu na-abụ ya akpa nnọọ akpa họpụta onye abụ ma chief bridesmaid. Mana unu na-emekwu ya ahụkọrọ m unu na-abụ yi unu na-efe ụbọchị ahụ unu na-abụ abụrụ my chief bridesmaids. Ịghọta na-ewuzi ewu onye ọbụla a na-akọzi si na ọmụnwa bụ the only person nwego chief bridesmaid abụọ.
Ọmụnwa maka onye esu ha ya aga America. Ịhụrụ onye ọsọ ụkwa ya aga America.
Hei mbakwa onye ọbụla ya bekwa America biko mana unu chọgide chọgide unu ahụ nzi dị America. Unu abaghị hos bịawa America. America ahụ agba ọsọ ọ bụgodu 3 years ka o were unu. America ye chunu na ma America America
If na ke mere ida soro mu kambu nsi na ho eh odiki kwa mma ni choro yoye de kamu ohere na ndu gi
onye bu nsi oka ga mma eh nye kwa no go ohere na ndu mu nke gine
if na ya an me kwukwu imego ori aku na ndu mu no gina de ya ai ga agucha na mahaduma ai bigo pa kondo ai onu dika udi na wuye
me cho no ga ba ho ofiso bia ikuri ya ko dapo gi no onu afum ni na kpari mmadu kwa ya afum ni na kpari mmadu nya I have no exam here, Jacobobe. PTS exam here, Jacobo came, Mammy Yago Maddo. Where be each wine? Not one wine, you calego. Call you better than America. I hope I can under America, Mango chair by Chanamunian and Nigeria, goody, who knew good. Eh? Check on your gaze wound to Modu Gabalugulu Nando. If from wine, Baro Horso. You rube, a cabobelanwa. Eh? Guaqua, but I'll wear back here in the Mifusigun and now. Mana, opposite one, a man you got a woman. Jenu ko benaka ge baaka ge geru eh chum wanyi de saka ge nde fulefu na enweyi a choro ji ndo ha eme otu isi noro eba nkita no na egbu oge ke di ho Ebe kwa ka I na-eje idio I kwadochara otu a.
Ana m apụ. Ọ
gbalịa njem. Bịa, ị ka kwụọ ebe a.
A sị gị chere nụ.
Siri nsị nsị kwụọ ebe ọsọ.
Ifunanya chere nụ. Ifunanya.
Esi na ọ maka ifunanya ka e ji gbuo okwu a. Nwee ihe mee nụ.
Ọ maka ifunanya. Mana ọ kwụ ihe gbasara gị.
Ana m ege, na-ekwu.
Nke m buru ụzọ kelee gị maka ịza okwu mkpọrọ gị. I meela. Ihe mere nụ bụ na ifunanya nwekwa ezigbo enyi m. Mana ifunanya nwere enyi nwoke tupu ị bata n'ime ndụ ya. Enyi nwoke ifunanya bụ nyewa na-emeri ihe niile. Ma anya ifunanya na-ere, ma ụkwụ ọ zọrọ azọ, ọ dị ezigbo mma n'obi. Enyi nwoke ifunanya bụ nyewa na-emeri ihe niile. Onye kwụrụ ya ụgwọ ụlọ akwụkwọ gara, nke anyị na-aga ugbu a. Amanụ m.
Aghọtaghị m ihe mere na iji agwa m ihe niile.
Ifunanya gara ịlụ Kelechi, ọwụ na-ebata gị n'ime ndụ ya. Enyi nwoke ifunanya na-eru uju na-enwe obi mgbawa. Ee, kpatara m ji na-agwa gị ihe niile.
Kedu ka o si gbasa m? Gwakere m otu o si gbasa m na ọ na-arịa ọrịa obi na ọrịa ọgwụ. Gwakere m otu o si gbasa m.
Ama m na ị nwere ike isi na ọ gbasara gị. Mana ihe niile a na-emenụ. Ihe abụọ bụ ihe dị m n'obi. Ofu bụ na ifunanya nwere ike ọ ka fụkwara Kelechi n'anya, mana n'iso gị maka ego gị. Nke abụọ bụ na o nwere ike ịbụ na ifunanya rapụgokwa Kelechi n'eziokwu. Mana ọ bụ nọ maka ego gị ka ifunanya ji na-eso gị. Ma ọ kwa na iji ikwu ya n'aka.
Akwụsị na iwe ezigbo enyi ifunanya.
Abụ m ezigbo enyi ifunanya. Gịnị ka ị na-emezi?
Nwa.
Hello bekee nke m. Adị m mma. Ị nọ na skuul?
Mba. Nwa, o nwere ihe m chọrọ ka m jụọ gị. Nwa, achọrọ m ịma ma ishi n'ala ala obi gị. Fụ m n'anya, ma ọ kwa na-efụrụ m n'anya.
Bekee m, ị ma na ị bụ dị m n'obi. Afụ m gị n'anya rinne, ị marụ.
Kekwanụ maka nwoke a na-akpọ Kelechi, nke a na-agba keke.
Ka ị na-ajụkwanụ maka Kelechi kịta? O nwee ihe mee? Aghọta m. Ok, chelụ. Mụ na Kelechi. Ọ daba ahụ ọla anyị. O nweghị ejikọ m na Kelechi.
Nwa anụgo m ihe ikwu. Mma kpọghachi gị. Nga nọ nke ọma.
Ok.
Ọ bụrụ na ị bụ ezigbo enyi nwaanyị ifunanya n'otu isi kwuo, mara na ifunanya nwere ndị iro gbara ya gburugburu. O nwetụ nchafụ gị. Ị na-emegbu m ka ezigbo nwa. Mana oku a ịkpọ m taa mere m ka m mata na ihe m na-eche gbasara gị abụrụ ihe ịbụ. Mgbe ị kpọrọ m n'ekwentị, obele ihe agara m ịza ekwentị m ahụ. Ma ọzụza m zara ekwentị ahụ mere ka m ghọta ọ dị ka mmadụ ịbụ. Ma ka o si dị otu, ihe aṅụrụ ka ndị na-ewete mmanya wete gị mmanya nke ịchọ. Enugo.
ka isi kwa eje mi gote ya fukwa di mi he wanji ego o nwa ya na acho gi nilo ikure zi oku hai akamase akamase mi sa di nwa ma o nyono ni le meka ola eh
chodo e mabu na na abia
ama na na abia hey o mu na mu akuru godo na ga me chenna love I put a gun on a gun, my gentle to love more. If I put no gelly, I won't love more. I got my wedding, got some put a beauty, good leg.
Kelechi, it wasn't in Abia. Ah, key name is ever.
Udo Bakoy, I know you are drugging, madam.
Mbam obi dinu mma o na egwaro m ke kwano mbu na abọ na agba akụkọ bia gini gbasa gi
if na yi mo no telam chi wara ka mburu yo chief rice maid no
na sa ya ka na kwado mkwado ino na zo ya agba akụkọ akwa mhm onwa lo do gba koy koy o ga feme
Ifunanya. Ifo.
Over
there. Huh? I come in wearing a
tattoo. Gini me ni gwa nlo kelechi na chum ngwa nko sa na eje igba mu nkiti
ifunanya igwe ekwensu asi ni igwe ekwensu gini me ni jum ngwa ngwa gini nwa ya na cho go
ni mo ni ele kuku ade kwi na eku aka de kwi buru no no gunu gugu sunya na nkatai onye yoge onye kpo gi
bia nko eri iko eri di nilo onye so okwu o mo ma ni sekana na chi ni no kelechi
agwa ngina na chi nu kelechi biko nu
igwe meto wa mma Can you put away him and take him, ma? Can you do my dip?
It's again.
Can you do my dip? No way, him and one take him, ma? In the rim. What can you do to see a work in the nature? Nature's the end. The tongue I gave with you. Oh, Rebemo, damn after your chuchu. Nirigata, what can you go hapagata? When you're John May. Oh, yeah, I can get him. Come back,
I won't wait to see him to the Yamakonia Meneca. Are you wrong, gay? Okay, forgive what I can say. I from no child bag and I am back walking on. Mane, eh, I go from the only feeling, you know. And we hear what I want, me back, eh? I go be Jack, come on, Mopu Gotcha, my go, Jinaya, Danny Hardy, and we had a magnificent
Miguel. Nanuke, and when I say, you're not going to mean your name, a weapon. No,
I don't know how much it puts you, but I need him at home. You know,
Kelechi, kai boke no nwa yezi ogo. Oba hore e onwa anya ho. Ima oya ya. Mo kwe bodu ayeje o. Ma work.
I got to come at a mudu bakoek. I can't walk an hour and ask no man easy. Can you walk in, eh? Walk on.
A queen man no nonsense can be in a school, I am.
Uchem dean.
Yahin a cuban uncle channels and none in Nigeria Munagane knew why and your way. Ebe man and they go nos and back a rock on America and I saw her so and I cho hacho.
Keep any American when he meaning him when I get up. Eh? Critical subs out the mamunagan.
Acho mi no ya poje ma America.
Opo bro so benna.
Ase bakute. Ayonge pa afa.
Kelechi.
Mama.
Kefo.
Mama nwero.
Ajo kwanu mi mo onwe mo nwero. O gini na eme yi. Eh? Nsogbu di. Maka na n'otutu ije bo olu obi be sa anwule. Ibe kita anodu na asu mo nwero. Kerifo.
Mama. Asu mi no nwero. No nwayo no biko.
Asu kwanam no nwayo. Ma no kwa nwayo. Asu kwanam no nwayo. Maka na ife na eme. Isim nodu nwayo. Asu mo ta jida akam. Ifu na anyi gbu olu mi akwa ife icho. Asu kwanam nodu nwayo. Kerife bu ifo.
If na yenwo kwani he nwere ni gbasara etu nsire na okita akpozi ni afa asin gi na ahu de mma
akikana mma ahu de mma eh eh o te gwe kwonu ngwa ba yi nwa musi rap ifu na anya rap ifu na ya ke ifu na ya ali igbu ulumi eh okwu ima na ijiji na adira anu isi nsi na eso ozu ana niyi icho yi nwunu maka ifu na anya e keleji hapu na ifu na anya aka biko biko isso quando você pula ali ó imenso você pula para ir fora na nyaka biko
é óbvio o demanda
dá lo só ó dá lo um
dá lo quando naigo
naigo
ó quando um pam camjejefo
ah
se zé cambata cambelo tudo né me
melo fuma ó e me cal fuma
quando tu quando ora juta quando ko no chakwado maka didide orugo kwenso
ai na kwado na ofa ai na kwado ofuma eh so wadro
obi dimu manu na kwado ofuma
ai na kwado no
ogo ewe kuliwe na onwifem nweta onwifem gute mana nka ya no si nimne gute
eh daru so nwa nwoke igbu ezigbo ogo eh onwere fe kwensu cho ya me eh anum di gi na onwa nwae o ya gofuma na afa Jesus
amen
o ya dere ma
o dere ma
gamla ungala vanno eh
runu disi otu a gini na-eme onye nwuru nu Chinasa
mbigo habo
ifu na anya kedi he mere eba
juo nu onye afu le gbakuluta ho kwa na cho nko ga ase juo ya onwe ke gbagi he na-eme
Kita kan bidoro. Ogachoba
nuno biko biko chowa o. Dogunu nebe bibia buru dia ga anya mmadu onye na bidon no kitakire.
Nka ho basara gi biko chowa change biko enwe moge.
Nne biko no woni ki gbadru mega. Ehugya.
Ah, oga nyem change mbiko nu.
Arma bia.
Ewe moge nyem change miem.
Asim nan ma bia nu.
Nyem change ma, iwo yo nyem change.
Kota bare. Ure go so se papo.
Atakwa anum
gi. Mi hunu sinsins.
Atakwa anum gi.
Oh, I can't do it when you're brown. George is a dog. I'm a man at village for getting
it. I'm walking about it.
Cool.
Hey. I'm not talking to you. I'm not
Hello? Sobe? Hey, Sobe, Biko, what about?
Hey!
I'm Nilo. Deba kita Biko. Okay.
Sobe, I'm not going to
be able to get it. I'm not going to be able to get it. I'm going to get a phone. Biko,
Biko, what? If I am him, I was only kicker. Hey, hey, it's a one who do back. Hey.
You may be kitchen. Nay, he may be for my brief. Mani zioku dini imi abu no kile chikina kine emegide. Chikudu nuka kubigisini enu wa madwa. Chikudu niya. Kede utu nsi megide kelechi. Kede megide megidere kelechi. Nefuna yase no chozi gawa. Kelechi gawa no. Iyo wa ungu madu. Eburu madu na madu suno chokwa ye madu. Nyao gawa nuru unwea.
Kamju kenege. Kede kusi digi nubi. We soon to rap rogue, where Gabani.
Hey, Biko. Hey, Anneku, what was the bassam about a sum too? I walk along, Tia Ham Nokua. Yanni cook you about when I am a Kelechi, Abokalam.
Oh, Basrag. Agme, but I give me maka na anọ mgbe nke gị mere afọ nke usi wee fụ gị n'ubi na-afụ gị igbuchago onwe gị mgbe anwa ị ga-eme mmadụ ihe ọ ga-abụ onye ahụ mee ka ọ dị gị mma n'obi maka na kelechi na ịfụnanya bụrụ taa ka fabidola ije a ị maka ihe niile si wee mee otego kelechi aka anụ ịfụnanya otego aka mana nne na nna kelechi si ya na ha ga ịfụnanya ga-agarịrị akwụkwọ tupu ha anụba alụmdi na nwunye mgbe ahụ ka kelechi ji wee furu ntutu wee taa si na ọ ga-afụrịrịsị agụmakwụkwọ ịfụnanya mụ na gị ma na ọ kelechi kwụrụ ụgwọ akwụkwọ ịfụnanya na-aga taa unu wee na-akpasị ya ụdịka agwa ka m jụọ gị
kedu ihe ị ga-erite na ịkwagide ịfụnanya kwabara kelechi mgbe obi ya ka dị ebe sobe nna nọ
kedu ihe gị nwa na onwe gị n'ebe a ga-erite ma ọ bụrụ na ịkwagide ịfụnanya wee kwarị ya kwabịa na nke sobena maka ihe ego maka ihe amerịka ebe obi ya nọ na nke kelechi gwa m ihe ị ga-erite sosi ihe dị gị n'obi sosi ihe dị gị n'uche sosi ihe ị na-eche bụ ego 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 amerịka nwezi ihe ọzọ
ebe ị chọkwaghị ịga amerịka nọrọ ya
aga m ege amerịka ma chukwu nna kwuo na m ga-ege amerịka mata aga m aga ya n'ụzọ dị mma
sobe na aghọta m gị ka ị na-emekwa n'otu a ọkwa ọgwụgwụ m gị na kelechi nwa mgbe m ji wekwakọ ịnụ kelechi ekwu okwu ọnụnụ onye ka ị na-eme eziokwu na mgbe ị bịa alaiki m gị mana mgbe m bido matawa onye ị bụ m bịa fụwazie gị n'anya kemgbe ahụ mụ na kelechi nke anyị ebie aghọtazi m ihe bụ oge ọbụla ibinitefe ofu okwu anya na-adị ofu okwu na-ekwu ofu okwu ọ dịkwanụ mma n'ụlọ
tụ ị na-eme ka m kweta n'ihe ikwu mgbe gwakanye m kedu ka kelechi ji mana ị na-abịa ebe ịfụ anya kwụsị asị ị na-atụrụ m atụzinne m asị
ịfụrụ ajụjụ ị jụrụ enwe na ike sabụ ya aga m asa gị ya maka ihe a bụ ajụjụ onye iberibe onye na-enwere uche gịnị ka ị na-agwa m gịnị m na-atụrụ gị asị anụ m atụrụ gị asị ihe mgbe mma ngwa gị eziokwu eji m aka m bịa ebe a enweghị onye kwa m bịa ị ma ihe mee alachiwego nso enwe m ike ị na-ebe a na-ege ọkara ihe anya ha
ọga ọga na-aga ọga ọga bụgagodu m n'ime taụn ọga ị na-aga ọga ị na-aga uche ga dị ebe
a bataka ịga kedu ebe ị na-aga
uche ga dị ebe a chachachacha chekwa ji egwu onwe gị na ọrịa uche na-aya kwa
bịa bịa ụgbọala nwụ tata m ọ ga-amasị bịa ka anyị gawa o
ọ dị ka ha eziele gị ka ị gachaa onye ị ga-egwu mana ọ wụọla gị ọ bụghị m si ha na-efu dị m
imekata mepon kofi m ọzọ ọzọ sebepụ
na-egoro
ka mmadụ dị ekwu ọkwa ndị agbọghọ nkịtị ịpụta mkpirisi agbọghọ in our way negodi here is good is
achọ m ka ga na hotel ka m ka mma
maka gịnị izi anyị nwere rooms ndị dị mma ebe a biko
onwe kwa ife mere ka ọ bụrụ ọnwụ mana room nọ alaikere ọnụ ya
e nwerekwara ndị ọzọ dị mma anyị nwere ike ime ike ịdị comfortable biko
ọ bụrụ ya facility unu nwee ebe a ọ dị below my standard mana ọkụ efe oge ibe ezigbo mma
afọ nnọọ ka isi agbake ya na ka ime ete sana mna ebe a mana sogbu ajọ ka akpana onye nyetụ onye gbuo pịa
mba na ọ dago na n'omego deti nnakata m nwere ego daa na tinyekwa n'akpa m ego receptionist nne enweke tụtụli ya
hei ndewo sa chukwu gozie gị sa
sowe adịrọ
ndewo sa
afọ mbụ osita nwaanyị aka nsị obodo oyibo bata amerika kedu nke bụ afọ anyị ka iru gị machukwu ọnụ otu a ka onye na-ese gị na onwe ntụgbọ ajụrụ ibu ụgbọala gị adabụ m achọ ịpụ apụ Oh, no, I'm not going to kiss on camp for can drop a bit of money. Never done.
Hey, no, sir. It's your mouth. Hey, no, sir. Auntie, it's your mouth. Hey, your
mouth.
Mwa. Ah. Onye ugo onye honi wa ile ani ku. Ni ko na gbe. Mba no. Mwa. Na ni emegu. Mwa. Mba no. Hey. Mba no. Ni ko na gbe. Na ni emegu. Na ni emegu.
Before you be making a shiwego nishigi, I don't know.
Ebe ezi ka kelechi esi wete go wego cha mi ihe ndi a nile.
Onye sere. Owo ke kelechi. Owo kwa no so benna. Ku ezi kwa no ke ihe nile.
Nne. Che kam koru na akuko. Okwe ifo The last time you gave us a bena, you never said you never spoke to Oku. You ain't no Oku. Oku ko bela Oku.
Nah, eh? I say just say. Nah, says
Oku.
You
never say. Ne, obo don ka kam chole kokita. Ima eh? Oh, pastor Shami wa happy me na room ba. Kan na puta, ndakuru ofu nwoke mama ama hu nyo. Ego dia na kadap. Njo kan to ego, asem hapu ego. Hapu ni me anu nu.
Ine ku esi oku. Ha, ma di kan na gwa.
He,
mu hapu ego ba.
Njo kwa no mu mpokri anwansi o muoke na ba emeba. Mu wa gbachi pia linket. Ai ba nu kata. Ni anu number m. Asem no si America. Nwo do kan si we che ili echiche. Na ba lo nwem. Na ko lu tata. Ota kare tuturu phone pom sem no cho ije gonye mu ihe. Apata nsolie gonye mu ni. Porum je buti ku eku cha ma kwa ni na. Nya ngo kwa no ri ho mo na ma na mbu nya asa.
Isna. Ile ku ezi oku.
Ye. Che ba bi an do cha nne.
Hai. Chen. Ina ko ata na wo ki na amaro. Bolo gi gonye gi he ni na
onye ona ma ho gonye ihe nda gi ni me
eh kedu di ka ajuju di ihe nka ina jum gi ni me kedu maka kelechi kedu maka sobinna ge funa ya auto pa mi hi na eme asim gi na ma ho taro gi
na e gota he garo ihe abundu otun si choe kam si e bia akwai fere ba anno Anna miss one dada.
I don't want your dad to get a
mark. One dog,
if I ain't no mouth.
No, but I'm not sure about now.
I'm not sure about now.
Set your own time, you are time anymore.
I don't want to match a woman against you.
Hey, Chinek. Who was so being mad as a gag? Oh, so what? Hey, Chinek. If not.
A pretty good night, a gentle love more. If I go no Kelly, one more love more. I come and worry, cats, I put them in a good day. My cat, my cat, no dog, I said, God, God.
Sinas,
take
one. Other one.
Because if I happen, whenever you go into it, Maya, can you hear me making?
Sina sa oburo kwani ihe kwa na nkwon ki na me isini ga nyikwa na aka ke ma aka mu na if na ya bia chi aka ide mbo mo na oburo zi ihe ku ki me
o so so mbo e na ekwen kwa na eme ya ko ni nube na o so so chineke we na ekwen kwa me ya o gine if na is no choose goga wa lo nwe ga wa ro nwe gi
china sa uzuula no uzuula no nkelechi if na ya kanu na ula akuku olota bi amakwa no mbo ka lota
Biko you body alone. One own will feed him much okay, Melon.
Guinea de ha.
Biko mobile free for night, oh. Biko kowatrea. No do bakoy koy. No well, I'm kafria na yang kuku. Kagana hukwa and ha na ya nagawa. Biko call you trao.
I put a good night and make gentle to love more. If I put no gilly, I will love more. I come in wearing cats, I put a milly good night. I put a good night and make gentle love more. I put a good night and make gentle to love more. If I put no gilly, I will love more. I come in wearing cats, I put a milly good night. I'm going.